olwekisache olwobukumi n'emikwano jakuwadde naye okusinga mwebaze mwebaze obulamu bwakuwadde mwebaze mwebaze gwe mwebaze ebirungi byakuwadde
Ntambudde neetaze naye nga teri wakitiibwa kusinga